yes, I am here. You are all I have. Far afar, I'm insecure, but it is all been made to plan. Though I know I will fail, I will not be made to laugh. For in life, as in death, I'd rather be burned than be living in death. Da 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 da. Vesuvius, are you ghost or the symbols of light or fantasy host? In your breast, I carry the form, the heart of the earth, and the weapons of war. Vesuvius, the tragic ghost, for you have destroyed the elegant smoke. Oracle, I fought them at last, they were the feast of a permanent blast. Vesuvius, oh be kind, it hasn't occurred, oh it hasn't been said. Vesuvius, follow the path, it leads to an article of imminent death. Sophia, follow your heart, follow the flame or fall on the floor. Sophia, the panic inside, the murdering ghost that you cannot ignore. Sophia, fire of fire, follow me now as I favor the host. Sophia, fire of fire, follow the flame, we'll fall on the floor. Da 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 da